Aloha mai kako, ho'olu no vau I ke ia la no kamea, ho'opono pono ia ka loloila e ian des no kagigswad mai e mai ka I ke la kanaka. Aka, ua pilikia I pilikia li'ili'i. Kamea, hey virus protection software, kamea I heva I kaulolo wila. So, pi'i ka huhu, mai ko'u na au mai, I ka ho'olohe ana ya ian. Hey, McAfee was the reason everything went wrong.
Oh, wait!
Aka, e hele ana au, I ka Bureau of Conveyances downtown. So,